Shula shula esi sibalo esilandelayo. U x onyiswe ngo 2 uthabathe u 3x dityaniswe no 2 ohlulwa hlulwe ngo x minus 2. Indlela esinothi sibhale ngayo esi sibalo kuqala. Singathi sisibhale ngalandlela yokubuzela inde. I long division ukutsho. Okanye sibhale ngalandlela iba ne numerator ne denominator. I numerator iza sibalo siba ngasentla komgca, i-denominator bese siba ngezantsi. Zizontathu ezinhlobo ziyafana. Zindlela esinothi sibhale ngazo esi sibalo. Masenzeni ke isibalo sethu sisebenzisa la ndlela inde yokubuzela. Into yokuqala siyijongayo kukuba ngomphi u-x onyuswe ngenani elikhulu. Siyabona ukuba sino-x onyuswe ngo-2, ngaphandle sino-x onyuswe ngo-1. Nono ithethe ukuba sizawuqala ukubuzela phaa ku-x onyuswe ngo-2. U-x onyuswe ngo-1 uyaka ngaphi ku-x onyuswe ngo-2? Uyaka i-x ngoba kaloku uno-x to the power 2 ohlulohlulwe ngo-x. Uzawubhala la x kulaa ndawo inamanani ano-x onyuswe ngo-1. Emveni koko siphindaphinde u-x ngo-x minus 2. Siyayazi ukuba u-x ophindaphindwe ngo-x usinika u-x squared. U-x ophindaphindwe ngothabathe 2 usinika u-negative 2x. Siyayazi ukuba umgaqo wethu apha uthi uyawathabatha la manani uwabeka apha ngezantsi. Uyayazi ukuba uthabatha uyafana nokuba uphindaphinda la manani omabini ngothabatha. U-x squared uzaba nguthabatha x squared. U-negative 2x uzaba ngu-positive 2x ngoba kaloku unothabatha ophindaphindwe ngothabatha. U-x squared no-x squared bayahlabana. Uthabatha 3x udibanise u-2x usinika u-negative x. Sehlise lathu. Emveni koko siyabona ukuba sino-negative x plus 2. Masiphinde sijonge ukuba ngomphi u-x onyuswe ngenani elikhulu. Sino-x onyuswe ngo-1. Ngoko ke sobuzela ukuba u-x uyaka ngaphi ku-negative x, uyaka i-negative 1. Ngoba kaloku, uthabatha x ohlulahlulwe ngo-x usinika uthabatha 1 ngoba u-x no-x bayahlabana. Masiphinde siphindaphindeni. Uthabatha 1 umphindaphinde ngo-x usinika uthabatha x. Uthabatha 1 umphindaphinde ngothabatha 2 usinika udibanisa 2. Kwakhona siyayazi ukuba siyawathabatha la manani angezantsi. Xa sithabatha kuyafana nokuba siyawaphindaphinda la manani wethu ngabani ngothabatha, i-negative ke ukutsho. Ngoko ke sizofumana u-positive x ngoba kaloku sinothabatha ophindaphinde ngothabatha. Udibanisa 2 umphindaphinde ngothabatha 1 uzosinika bani? Uthabatha 2. U-x no-x bayahlabana. U-2 nothabatha 2 bayahlabana. Loo nto ithetha ukuba alikho inani elishiyekayo. Impendulo yethu ithi x minus 1. Indlela esinothi sijonge ngayo ukuba isisombululo sethu siyinyani na okanye siyavumelana nesibalo sethu na kukuba sithi siphindaphinde isisombululo sethu ngala manani besibuzela ngawo. Loo nto ithetha ukuba sizoba no-x thabatha 1 ophindaphindwe ngo-x thabatha 2. Masiqale ngo-2 ophindaphindwe ngo-1. Negative 2 umphindaphindwe ngo-negative 1 usinika u-2. U-negative 2 umphindaphindwe ngo-x usinika u-negative 2x. U-negative 2 u-x umphindaphindwe ngo-negative 1 usinika u-negative x. U-x umphindaphindwe ngo-x usinika u-x squared. Masidibanise amanani ano-x onyuswe ngenani elifanayo. Sizoba no-x squared, sibe no-negative 2x odityaniswe no-negative x asinike u-negative 3x. Sakugqiba sibe nodibanisa 2. Siyabona nje ke bahlobo bam ukuba le nto isibuyisela emva kwisibalo sethu. Loo nto ithethe ukuba impendulo yethu iyavumelana nesibalo sethu. Enkosi.